madzi rimwe mamavhurikira rimwe mamuchitsime chokudambo ori panova izi zawabweretsa bungwe iri ine panova ni pakaripo thokoza chifori mama kudambo
izikaloza maloo mukozi muona ngai runama chifoda sunthapo timarunga kudambo pamene pesa pena palekhako madzi poti pali madzi ambiri pamene azimai amarenga atamatha madzi wanje nomasunthiraso kwina kumene kumapezeka madzingara amenewa ndetitakhala pasi pamudzi pamene adzaganizora kwamati kuze tikoze chitsime chapamudzi tidakoze chitsime ichi chaparokha chimarikanika sopitiriza kuti chikhale chitsime chokhazikika ndeti mwamwayi pamene akabwera bungwe ngati lino kwakosa chitsime chiri kwakosa chitsime chimenechi
ndiye mavuta amene tidali nawo kumene koko nthawi yoti yavula ija vula ija ikagwa imakokolowa nyasi zonse zakumtundu kaithira pa chitsime pacha ndiye titatero tidaganiza zofula chitsime chokuka komabe ngakhale tidaterobe makosicheza chavula mapitapobe timamwa nyasi mabibha anthu agalu ndiye tero padali mavuta otsekula mimba ndio mavuta amene timakumana nawo pa nthawi imeneyo chimene tingakambepo tsipano nthu
nkhani ya mavuto kupitsira ndi madzi deralo lili ndi mavuto ambiri kore kuti panopo kubwera kwa makampani imene kumangira zitsimezi yacheretsaso mavuto ena amene dera mwanga analimo
tenga udindo ojasesa pano nuwo otsuka kuti chizikhapa bwino tikozo usonkha ndalama uuza amene amadziwa iya usonkha ndalama
anthu ena akamafuna mwa madzi maka amene zitsime zisadafikire akumama madzi ku mitsinje madzi oyenda ena namere kuti mapeza mwayi pa mtundu mwina wa 1000 meters kuti apeze madzi pogwitsa ntchito ku nyumba kwawo
ine naona kuti moyo pano posinta chifangari pali chinthu imene chimafunika zedi pa tsiku lililonse ku munthunso amakhala madzi ndengati munthu alikumana ntchinthu chabwino tsiku lililonse umayakukhoza kukhala pamwamba